akukholulu ukuphatha mona mabele emgedeza. Abantu bacabanga ukuthi we dairy maker nje. Yazi ukuthi bangibizani la ngaphandle. Mara mangena wena. Wonke umuntu uyaphakama, bayakuvuma. Bayakuthokoza, khala ama salutations. Kufanele ngisebenze 10 times. Kufanele ngishaye amathambo, twerk, khona abantu bazongishayela izandla. Ngiyazi ukuthi ngenze imistake. Ngenze imistake enkulu mangicabanga ukuthi uthathele yamani. Bafanele ngiyenzeni Mgedeza? Uyazi ukuthi akunakugwala la mina nawe sigijima khona. Bakufanele ngi-retaliate.
Kodwa azange ngiyithathe.
Ngiyazi.
Azange futhi ngibe nayo nokuba nayo.
Ngiyazi. Sengiyazi manje. That's why ngicabanga ukuthi mhlawumbe right. Mhlawumbe fanele siqalile phansi. Sisebenzisane. Sibambe le shift. Day and night. Sipushe.
Yabona Zola. Indoda engiyifuna vele leyo. Swele ekuqaleni. Zona ngoba ngiyakuthanda.